Cleophas Rochero, kama na wengi kwa kuwa bila chel ka chel chunyi bo mama uma bekande kama wabawo twa kor moko mjo penye wacho kuma manyin mathieth ko ngene odiche makawuono wach mar NHIF kata NIF ma oganda jo Kenya osebedo ka tiyo go ka giyudo chenro mag thieth ute thieth mopore mag piny wacho ka chel kor moko mag piny wacho pacho ka endi no urumo kendo chak tich ok chak tiya yango ute thieth mopore pacho ka ko chak rudi chi makawuono kalwe kod chako ayanga manyin mar nyokumo manyin mar thieth ma bendo ne Social Health Insurance Fund ma bende nitie bwo Social Health Authority kendo waragomba kod jopiny ka mondo wang'is ni to bende giseluwo chike ma migao ma sirkal dwaro mondo mi oluw mondo mi ng'ato ndikre e bwo okumu manyien mar thieth noendo kaluwore ni wach mar thieth kokalo kuom okumu mar thieth ma National Insurance Fund kata NIF ma oganda jo Kenya osebedo ka tiyogo chakre odiochieng' ma kawuono koro ok bichako tiyo ka idwaro ni mondo mi oganda jo Kenya ondikre e bwo okumu manyien mar thieth mondo mi giyud chenro mag thieth mopogore ude thieth mag piny owacho kaachiel kod mago mok ji giwegi. Odiochieng' ma kawuono an morna mar bedo e twak kaachiel kod moko kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay kande mondo ginyiso ni to bende giseketo kata gisendikore ka jok ndikore mondo mi gichak thieth okumu mar thieth manyien wendo to gin pek mage ma gineno e bwo ndikruok e chenro ma kamano kopo ni gisendikore. Ibo chako gi nyingi ting'iswa ni kaka achiel kuom jopiny ka jodak ma Homa Bay kande wach mar tiyo kod okumu mar thieth mar NHIF oserumo kendo odiochieng' ma kawuono ichako thieth kod okumu manyien. Okumu mar thieth manyien kaka achiel kuom jopiny be isendikori e okumu mar thieth ni to gin midhiro mage mineno ka samoro mako chenro mar ndikruok e okumu mar thieth mar Social Health Authority ma sani koro piny Kenya dwaro ni mondo mi jondikre okumu manyien mar thieth niendi.
Gi nyinga iluonga ni Jack Nyambega, an achiel kuom jodak ma Homa Bay kendo jakom mar johala. Wach mar golo NIF odiochieng' ma kawuono ni akwede okang' mamalo nikech gimiluongo ni shani pok otimne public participation. Wan kaka jomodak e Homa Bay ka, pok waneno chieng' mar jogo ma iluongo ni team wuok e ofis SHA no kobiro puonjo jowa kata nyiso jowa gimoro amora about SHA. To sani ginyisowa ni ugolo NIF. To NIF osebedo ka konyowa kaka jogo ma yuto gi tin nikech wachulo mana 150 to ka wadhi kacha cha to ithiedhowa gi NIF. To koro ka ugole kawuono ka jo Kenya ma gin milioni 55, jo Kenya only 1.9 ema awinjo kiwacho nose register. Koro in short, ma udwa kito jo Kenya chandruok. We are against it and we don't know miwa more time. We need more time kaka jodak ma Homa Bay and we need more time as Kenyans mondo wang'e more about SHA. As gik sani to wakia what the SHA mean and we are not registered. Even myself, I'm not registered. Koro
pek mane ma in go mondo mer yang en pek mane mineno ka ntiere wach mar timo registration manyien kuma mar thieth manyien kiweyo wach mar kaka NIF osebedo ka tiyo kaka in achiel kuom jopiny ere kama ineno ka pek nitiere ndikruok mar kuma manyien mar thieth ni.
Pek ma wan go en ni pod wakia gima SHA sen. Ok inyal register gima ikia. We want public participation to be done first. Wadwa no timo public participation mondi eka wa register SHA. We don't know wakia SHA. Koro kuongu nyiswa ni SHA enango eka wa register.
Kapo kadhi ir ng'ama chielo an gi penjo achiel manyalo penji. Wang'eyo ni sani NIF ok dhi tiyo. Tewacho ni pok register okumu mar thieth manyien ma sirkal dwaro ni mondo mi jo Kenya chakre ndikore odiochieng' ma kawuono endi. En bende ka ma nyalo rocho chenro magi mag yudo thieth gi joge ni mosebedo ka yudo thieth e bwo okumu mar thieth machon mar NHIF ma sani koro osewe tich. Pacho ka dikone okumu mar thieth mar SHA ma sani koro sirkal dwaro ni mondo jondikre gi pok indikori nikech wacho ni pok ong'isu malong'o ni to gin okenge mage mondo onego bed ni kawo mondo mi ng'ato ndikre e okumu mar thieth manyien. Bende ka ma nyalo rocho chenro mag yudo thieth magi mari kaachiel kod mar familia mari nikech usebedo